Yes, mwa dimise kwa inamba murugamba tutabune vare kigano cy'uyu munsi. Ariko kandi gato ndafise usinovuga witeka iyo mwumvise inamba murugamba keshi ntimwe mwumve nibaza ka keshi navuga ni nkasakire go buriye. Nawe ndemwakira mu bwami bwa Black FM.
Nukuri ndajyohe cyane kubona shitse ngaha ari ubwa mbere na nyotegwa mvuga umunsi nzova mu Rwanda na indi radio nzoshikirako atari Black FM.
Eh, hey, mwaramutse neza.
Nukuri wumvise radio yitwa Black ikintu cyirabura ariko gifise ahantu gitumbereza. Imani yamwe ibahezagira ikumi bashikana kure kandi hamwe ni namba mu rugamba Black FM tupandane.
Yes, twumvise namba mu rugamba ariko novaga bakumbese mu majwi buriya harakuntu batakumenye mashaka kubibwira mukabizonzora.
Nitwa mu mazina nahawe n'ababyeyi benshi barabizi nitwa Nuhu Asman ariko izina bazi nyizina mvuga yuko yafashe inambwe mu bantu benshi batandukanye ni Macalister.
Bamwe twa Macalister umufana w'inamba mu rugamba komeye
cyane. Umufana w'inamba mu rugamba gushikaho nzofira n'umwana wanje azofana inamba. Naba ndu umufana wa ekipe y'ingabo zo mu Rwanda yitwa AP.
Yes, mwamwumvise bamwitwa Macalister umufana w'inamba mu rugamba komeye cyane mu Burundi afana kandi ikipe ya AP mu Rwanda ni karibu cyane mu bwami bwa Black FM.
Nukuri ndajyohewe karibu nayakiriye kandi Imana ya ize kubana natwe kuva ku kiganiro dutangura gushika turangize.
Nuko tumanuka n'amakuru y'intamba mu rugamba bamaze iminsi bitegura baragiye muri Tanzania itariki 26 dufite ikipe ya Namibia mu majoro navuga y'ikombe cya Afrika. Namibia yo bisa nuko yiteguye imbere yacu yari imaze hafi isomene yose yitegura abasore bacu n'ivyo baragiye muri Tanzania bagenzi babo babasanzeyo intamba mu rugamba twokwibaza ko nk'umufana ukurikira ibyo cyane umwuka ubona ngo buhari ubona vyo bamize gute biteguye no vuga ku rwego rungana gute ubona hari icyizere gihari gutsinda Namibia.
Umbajije nk'umufana kenshi nama nishikira nkayifana ubu tuko turavuga wombwira yuko ndiko ndabeshya abantu benshi bazi yuko inamba yishwa gukina atamufana ariko umenye yuko novuga yuko ukuri kwitegura naho Namibia atanguye kwitegura hakiri kare umenye yuko witonze amiri binoze inamba yacu imeze neza kuva ku bayobozi bacu ku entraîneur wacu Etienne ku bakinyi bacu nibaza yuko ejo mwabonye amafoto bari mbeya beach bezi beach bari gutembera nibi bisigura yuko nikaka ni wa munezero kwitegurira machi y'itariki 20 ndabijeje abarundi bose mumenye yuko tukura amaboko mu muzu twisope tugende gushikira inamba yacu turafise ijana icizere ijana kujana yuko amanota 3 imbere na Namibi tuzoyatahana.
Ya ni byo staff yaragiye abakinyi baragiye mwebwe ku ruhande rw'abafana muragenda ryari SK hari habagiye muko muri tegura kujayo cyamba se harakintu no vaka kikibura imitegure mwe ku ruhande rw'abafana yigeze hehe bimeze gute
umba iki kibazo ciza urazi ikintu kimye ikintu citwa abafana ndasubiyemo ni nkuko gitanguye kuronka inzira yo kuronka agaciro naho bitari ijana kwijana ariko no vuga yuko 50 kubera kwinjira muri stade kukumvirizwa imbere na mufana yumviriza ariko ndatango iminsi yose nangura gushimira abayobozi bacu bafashe inzego ya federation kuva kwa president Donner ndi kuri yo reverie president wacu general Manalex imbere warandikira umuyobozi nakwishure nakwiteho nk'umufana kabona yuko uyu muntu sinomwumviriza ariko ubu novuga yuko uko bagenda batwumviriza intambwe igenda ikintu cyose ni polepole ndazi yuko imbere azoshika ahantu biyumvira n'abafana kuvuga kubera iki tutotegura n'abafana tukamenya intara zitandukanye hajya wumva abafana ba Bumamu ba Aigle Noir ba Musongati ba Flambo ba Vitalo ba Interstar etc uko bameze turabe selection y'abafana tuzoba tugira iyi bisi aho kuyitira yuko ni bisi ya ekipe yitura yuko ari bisi y'abafana bazoba baherekeza inamba aha hafi inikindi n'amatike y'indege aboneke ubu cyane uvuga yuko hari abafana bari Dar es Salaam bagira amakomvwa n'abarundi urazi ko ari ama conference abantu bagenda ku safari abo abo bose bazi uko inambi zokira Dar es Salaam ari aba ari aba abantu baba Dar es Salaam bazi uko itariki 20 jewe negereza kuba ndi kuri stade mukapa wo kuraba ko gushikira inamba zacu nanje navuye mu Rwanda sinaje mu karuhuko ahubwo ndi kurondera inzira yose sino kwijana jenyene ahubwo nafana batandukanye mu ntara zitandukanye icyo noshaka kuvuga nuko kuva kuba president batwara ama fan club ya ekipe zabo zitandukanye zo mu ntara no ngai Bujumbura byitwa yuko zikina champion
Primus League.
Bamenye yuko sugufana gusa ekipe ahubwo ni namba zacu ziratukeneye kuzifana uyu mwanya dukeneye amanota 3 zidukeneye kunganya cyangwa gutsinda kubera iki tudofata tuvuge yuko dushire hamwe nimba abafana bumamuri nimba abafana ba Aigle Noire cyangwa Flambeau Musongati Interstar Vitaro tuvuge jewe nka president dukotize tumenye ko abafana 10 twogenda Dar es Salaam dufatanye n'abandi bama ekipa atandukanye ni gwa rukundo dushira hamwe kwa kundi bavuga turi kumwe byose birashoboka tufata urugendo dufate itike tugende gushikira inamba zacu bora bajye bakina mu inamba zacu bakina mu ekipe yacu uyu niwe mwanya wo kuvuga yuko jewe Makalistere mvuye mu Rwanda muri ekipe ya APR ndi tayari kugenda hari Dar es Salaam mu nzira zose kandi nundi yitwa yuko ari umufana yabigize umwuga aze dufatanye sindamusige tujane gushikira inamba zacu nuko
Gato Makalisa tunagushimira by the way guko numva ngo waje mu gihe kinakwiye ni mugihe numva ngo equipe nationale ikirakora numva ngo imyimenyezo ko bona kwa equipe ya Namibia Gato ntagara ko numva ngo kugijenge no kuba numva ngo hagati y'abafana bari ko baritegura ko bona kurekeza mu gihe Tanzania ndagaruka gato numva ngo ku rutonde numva ngo twagiye kuba tunabona bagiye ko numva ngo banambikana neza cyane na equipe ya Namibia nkawe nk'umufana numva ngo ukunda equipe nationale muri rusange urakunda football yo mu Burundi ndetse niyo mu Rwanda urabona ko urutonde dufite tugiye kuba tunahagarika neza cyane equipe ya Namibia twabonye equipe yatsiwe kubina tsinda equipe ya Cameroon muhira igenda no vuga ngo Cameroon baranganya igitsindo kimwe kukindi urabona kama higo ariho kuba twatukana na 3 kuri equipe ya Namibia buri muri no vuga ngo ibyizere byo kuba twakorekeza muri Cannes 2024 bikaba bihari mu gihugu cha Cote d'Ivoire
ibyizere nkuko wabivuze ni twebwe nkuko wabonye match ya leo uko twakinyari ya Johannesburg urabona yuko mu gice cya kabiri twari twafashe na Mibi kandi turayigombora igitsindo gitsindwe n'umukinyi rurangiranwa kandi azi ico cyitwa attack yitwa Bonfils Kale umwataka uzi yuko akina n'abakinyi benshi muri ya championnat muri South nibaza yuko ariko arafasha nabandi kubereka systeme azi umukinyi wese nkujya muwataka bavuga yuko niwe mukinyi ya ateye ubwoba yadutsinze no muri yale
bamwita Peter Sharuliro
ya Sharuliro urazi yuko Kaleba Muzi ni champion abakina na hamwe hariya muri Sauza nibaza yuko ibintu byose nkuko twakinye muri yale nibaza yuko biraza kutworohera ariko abafana turi kumwe n'abakinyi isabakinyi gusa bikinane bakeneye ya nduru yacu ya nduru abafana bashyigikira ama ekipe zabo zitandukanye nga I Burundi bazibone ziri stade muri stade mukapa hajya turi benshi bijya nicyo bizotuma mu minota 90 tubatsinda ariko icyizere ijana ku ijana uko twakinye muri yale nibaza yuko dutangwe tubikina nkuko twakinye mu gice cya kabiri nukuri ndabijeje abantu abarundi bose ndabijeje ku ngufu z'Imana insinzi tuzayitahikana
yes gato Makalisa navuga ngo abakunzi ba kipe nasi urabijeje ko tugiye kubatabukana amanota 3 ni ibyifuzo by'abafana akabazo kamwe ndakubaza hoba harabaye hano vuga ngo irevuruvuye mu Rwanda champion yarangiye uraje mu Burundi no vuga ngo uje ko vuga ngo unitegwe gushobora kubona kwerekeza mu cyaha Tanzania nabo ngirumvuga ibisabo bya bamwe bamwe mu bakunzi ba equipe nationale ati yobaza nimi uri kubona bona dusaba tukwa twona kwakira mu cyaha Rwanda kuri stade Huye no vuga niho abafana bogiye kuba banagenda ari beshi uyu munsi bavuga ngo itike yo kuvuga ubujumbura werekeza Dar es Salaam no vuga ngo sitigiza ko yeroherezo wari we wese hoba hari no vuga ngo ku ruhande rw'abafana ko no vuga ngo ko hari abantu bazaje na cotisation kugira ngo umwe ano vuga ngo atabishobye kugira ngo ashobore kubona fashwa kugira ngo ashobore kuba haboneka benshi kuko wakivuze neza umufana numukinyi agira 12 namba no vuga ngo muri Tanzania ndevu ari abarundi ariko no vuga ngo abarundi nabo si nabeshi boza ko no bona ashirika equipe nationale namba mu rugamba bivuze iki ko ko akabazo mbamfisa raka hoba hari no vuga ngo hagati y'abafana muri ko murategura kuba mubona fashanya kugira ngo ubu bishobye afashe ubutabishobye kugira ngo bose bashobore kuba nazo kwisanga muri Benjamin Stadium mu kapigenekezo rya 70 tugiye kuba tunakira equipe ya Namibia
Okay, umbaye ikibazo cyiza ni giki muri ko murakora abafana nkuko mushobora kuba mu mushikari ya Dar es Salaam muri benshi. Je no kubwira yuko ni hahandi tudakunze by'iwacu. Tudakunze by'iwacu nawe ndazo bidukundisha. Jewe nimba mvuye mu Rwanda bikanka yuko twakirira machi huye. Urabona yuko byafashe umwanya ko no mu Rwanda mavubi bamemerere babemereye mu mwanya twaheje kumvika tufise ya konvensiona na stade yo muri Tanzania twemereye yuko tuzokwakira Tanzania ariki yaba babemereye hari huye hakiri kare urazi ko babemereye trotar niyo mpamvu bitaronsa amahigwe abayobozi bacu kuva kwa nyakuba umukuru w'igihugu mubyeyi wacu dukunda ndayishime Evariste aganire na Mutama Paul Kagame kubera bivahari yahejuru gushika kuri federation byaciye biboneka yuko uko tumaze kwemererwa muri Tanzania reka tukinira ahantu tuguma twakirira imisi yose ariki aba babemereye kuva ke imbere tara menya yuko biza kunanirwa mu Rwanda urumva yuko twebwe twemerewe muri Tanzania biza kwemererwa mu Rwanda
twe twaramaze kwemererwa kujya gukina
Tanzania urumva yuko nitwova ya kandi twaheje kwemererwa ngo tugarukino nibaza yuko ubu ni mu minsi imbere urazi yuko tuzoba twarose ikibuga cyacu twishimira yuko abafana bose tuzoba turi hake jeno ugaruka ku cya kibazo mbajije twiteguriye gute ni kwa kundi nakubwira abarundi bari kwaratwumva sabandi bakundi nyino inyino ni gute sugukunda gusa tennis cyangwa basket cyangwa volley bamenye yuko umukino uri hafi novuga yuko basket inga hafi urumva yuko basket izogenda ikiri tariki 17 sasa ni baba boss bakunda urukundo rwa gufana babandi bashigikira abantu bato bato hari abarundi baro abakomersa bafisi ibintu bakora mu ntara zitandukanye bakora business zitandukanye ariko bagakuna n'inyino inyino dutanguriye ku mupira tennis basket ubu inyino zibiri zigiye gukinwa ngaha vuba ni basket na football kandi zose zokinirwa hehe
muri Tanzania
Gender savye umuntu wese azi yuko agenda akicaraje muri boite cyangwa muri bare akaga konsoma wisi ukumva Black FM ugakunda radio ugakunda yuko abafana bashikariya mu gushigikira inamba zacu ibe za basket cyangwa za football bizobera rimwe 17 mirongo ibiri urumva ko ninga
nkuko bizana ibyegeranye
cyane cyashobora gushika hakiri kare nafana basket nafana ni na football kubera iki zose zoba ziserukiye igihugu mwebwe nk'abantu mukunda igihugu mushyira amafaranga muri business kubera iterambere ry'igihugu ndasabye kuva kwa nyakuba watu nyakuba wacu dukunda papa wacu ndayishimiye Evariste akunda yuko dushira hamwe kandi akunda kuvuga ijambo ngo turi kumwe
twese birashoboka buri bundi namwe jamba gibaragarwa ko namaduka uteze imbere igihugu duteze imbere igihugu mu bisata byose
kandi tudushikirane niyo tuzoshobora guteza imbere igihugu cyacu ijya jamba akunda kugaruka iminsi yose n'abadandaza batandukanye bakunda inyino ndabasabye uri hose wakije Black FM uri kuranyumva nka Makaristeri ndasabye fata amafaranga yawe ugende muri banki cyane urungike turabe yuko twogenda abafana turi benshi gushyigikira inamba zacu ubu jewe ndafise amvi yo kugenda hari ariko sindaronka amafaranga kandi ndayaronse ndaraye imbere y'Imana sinzore ku mufana umwe ngo tudamushyire mu ishakoshi cyane tujyane muri bisi aterera amafaranga nimba ashaka akanimero kanje uwuguriye Black FM ashyira amafaranga azoronka sindabivugiye ngaha kubera amajambo nzotwara abafana babiri cyangwa batatu bivanye n'amafaranga abantu bazoba batereye banyumvirije ni rwa rukundo wo gushyikira inyino ni rwa rukundo wo guteza igihugu cyacu imbere inyino zibiri ziri hariya muri Dar es Salaam mushyira amafaranga nje ndi tayari n'abandi bafana ku bijyanye n'amafaranga muzoba munereye tugende turabe yuko dukuri ni insinzi ya basket ni namba mu rugamba
nuko Makariste hasigaye iminsi 8 gusa urumva ko ari mike ariko twabanye Namibia igarika Kameruni wayo tubana Namibia igarika Kameruni muhiri wayo muri Namibia bisa nuko Namibia hari ukuri imbere par rapport ya twebwe na Kameruni novuga ifise avantage par rapport ya twebwe sivyo ikibazo ndimo ndagira Namibia ifise motivation kudusumbya tugiye kuwakira Tanzania si wacu mu rugo wa mufana wa 12 wa mukinyi wa 12 yanduru yiwe haruko nizogabanuka kuni hazogenda benshi mwabuzi bazo mufise nimba koko hazga misu munani abenshi nimuratorana we uraje uvuye mu Rwanda ni gute mwino misu munani two kwizera ko wa mukinyi wa 12 azogira ikintu avuga afasha intamba mu rugamba ko tubone mise rimike ko tubona nubugi umengo busa nubugoye nirihe banga koko mwo twemeza ko rizoba rihari kugira ngo batwizere ko wa mukinyi wa 12 hari ikintu azofasha babasore bacu bo mu ntamba mu rugamba
umbajije ndiko ndasubiramo ico ndabakundiye niko ribaza byanyu bigaruka kwa kundi umufana wa 12 yoshika gute ni gwa rukundo na yindi banga atari urukundo kundo go gushira hamye nimbuzi uko kundi nyino nimbuzi uko kunda basket nimbuzi uko kundi namba ndagasitse ndo ndavuga gusa namba mu rugamba na basket iri kwirategura match equipe nationale kubera ironka manota yo gushika nawo sinabizi neza ari kiri kwirategura namba mu rugamba nibuka yuko ngarutse nawo turi mu namba mu rugamba ya football nkunda na basket ndakunda kuyumviriza mutama wacu wa potre yavuze ariko kumera bakinyi sinyene wawundi azogenda ashigikira inamba afite imiti mibiri iyo jambo sinzi kwa yumvise ariko araganiriza abanyamakuru nyene wawundi azogenda afite umutima umwe wo gushigikira no kwitanga wo kwitangira igihugu kwitangira igihugu gute ni kwitangira muri gwa rukundo wo gututerera niyo mpamvu ngaruka hari abapossi batandukanye bafite imitima niyo mpamvu ndasavye uzi uko adukunda azi yuko ndakunda babafana mbona bari ko nashikira inamba isope uyu uko kuyindwi mureke kugenda mugende ari ngo kujya kayaga dufashe natwe dufise ya bwabushobozi bwo kuvuga jenda kene wa munaniro ngende Tanzania shikira inamba zanje inamba zacu ziri hajya kubera twebwe Namibi kuvuga yuko yaronsa manota agera kuri 5 si cyake
n'ubara
kinye match zibiri imbere ikinale na Cameroon ikinale na Retour kwa kundi bavuga gute twebwe tufise avance erega natwe dukiriri wacu hajya Tanzania ni nkuko arababanyi arabaturanyi biwacu Tanzania kanda subiyemo hari ikintu ngomba ngaruke ko match ya Cameroon muribuka yuko na Manara wa mufana wa Tanzania
Haji Manara
hari Manara ambasaderi yamwakiriye ngo adufashe kusensibiliza abarundi Jack charambabaje kubona yuko batafashe umurundi byitwa yuko ari umurundi yobwira abandi ibanga ry'abarundi byo kuza gushikira abarundi okay ni byiza Manara rafise izina yagize publication ariko yagize publication ku Tanzania baje kutuzomera kuri match ya Cameroon bashigikira eto bashigikira Cameroon ni twaronse ingufu zo gusinda Cameroon kubera abatanzania bashigikiye Cameroon byarambabaje ndavuga eske abatanzania nababanyi bacu cyanye bashaka ikintu cyo gutsinda urumva yuko ni kwa kundi ifo dukundane kwanza twebwe ambasadera fata umwe wo mu bafana ashiri hajya mu maradiyo atembere nabo abwira ibanga ry'ubufana yuko tuje gushikira inamba zacu rimeze gute ndazi kwitwirishika kure ariko nasubira kandi gufata Manara ngo agire sensibilisation Manara agira sensibilisation ya Simba ariko sumufana w'igihugu cyacu Burundi nyene yuko bafata umufana w'igihugu cyacu ari muri Tanzania cyanye tukaronka amahirwe dushika hariya bafata umwe avuge by'inamba kubera abafana babarundi bari hariya bamenye yuko igihugu cyacu kiri hajya nitwese ubishikira ndazi yuko mu minota 10 ya mbere igitsindo kizaba gitsinzwe na Bonfils Caleb cyanye berahira
makarisa n'isano uvuga turangize mbere ko kugira uvuga abakunzi bakeya kugira